show you something fantastic. Oops, the daisies. I got it at the karaoke. Oh no. What? Where's what? Okay, Okay, now the angels are next. Okay. Whoops. Okay. Now, this is fantastic. It's gonna be awesome. Whoops. Here's. Whoops. Okay. Okay, da 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 da. Hold on a sec. I'm gonna throw it at you, but I'm gonna do it. Okay. Ready? Da 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 da